If they say in the court, if the city say or the province say there's no land or space in Sea Point, they must come to us as people that loves in Sea Point. We know where to show them all the lands and all the places.
Kuzo zonke imbokodo zethu. Nihleli nikhokela imizabalazo nemizi yenu. Akho nto enokwenzeka ngaphandle kwenu. Kungoko kufuneka nibhiyozelwe ngalo lonke ixesha. Umhlaba unika impilo, njengani nisinika impilo, ithemba namandla. Indima yenu iyabonakala. Namhlanje siyabulela kuni maqhawekazi.
Happy Women's Day kuzo zonke imbokodo ezilida umzabalazo.